Reka ndabaramutse nongere ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 13 Kigarama mwaka 2021 mu nkundire duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ibitigiri byaraduze ku bagwaye ikiza coronavirus nayo ikibazo cy'umuyaga nkuba wa regidezo cyabaye ndase mu makartier amamwe amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibitigiri by'abanduye ikiza cha coronavirus byaraduze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana asaba abenegihugu kwikingirana cyane cyane muri iminsi mikuru yegereje n'inkuru ya Desire Sindihebura
umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Sylvie Nzeyimana ari kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha COVID-19 Gervain Irakobuca hamwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura bagendeye ibibanza bihuriramo abantu benshi hano mu gisagara cha Bujumbura imvo ngo nuko bamaze iminsi babona ibitigiri by'abandura icyo kiza byaduze kandi ngo n'abarundi badebukiwe
turamaze iminsi tubona mu bitigiri by'abipimisha umugera wa coronavirus harimo abatogwa uwo mugera ko bagwaye muri no minsi byiyongereye mu gihe twa itumaze amezi ibyo bitigiri byabo dusanga bafise umugera wa coronavirus ari bito mu bihe rero nk'ivyo iyo abantu babonye abagwaye bariko bagabanuka abantu bacha batangura kwijajara bakibagira kamenga ikiza chaheze ari navyo twibaza ko byoba byarashitse cyane cyane hano mu gisagara cha Bujumbura
umushikiranganji Sylvie Nzeyimana ahamagarira abarundi bose gukurikiza ingingo zatanzwe zo kwikingira ikiza cha COVID-19 cyane cyane mu mpera z'uyu mwaka
tuboneyeho rero no guca dutera nakamo nabandi bose atari bajya twasanze hajya muri byo bibanza twagendeye gusubira gukurikiza ajya ma tegeko y'amabwirizwa duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu kugira ngo twikingire dukingire n'abandi umugera wa coronavirus ho muri no minsi ho turi mu twimirije iminsi mikuru yo kurangiza umwaka kugira ngo iyo minsi zoshike turi mu mahoro tufise abarundi bafise amagara meza
umushikiranganji Gervain Irakobuca akaba yavuze ko hagiye guhanwa abantu bose batubahiriza ingingo zo kwikingira icyo kiza
kibazo cy'umuyaga nkuba wa regidezo cyabaye ndanse ibyo bivugwa n'abenegihugu wo muri quartier ya Jabe ya gatatu aho bemeza ko nibikoresho bimwe bimwe byahiye biturutse ku muyaga nkuba uza ari mwinshi ni nkuru ya Mirix Mugisha
abenegihugu muri quartier ya Jabe ya gatatu bamenyesha ko bafise ikibazo cy'umuyaga nkuba mu mazindwi zibiri uza nabi nabi ndetse niyuje ukaza ari mwinshi bigatuma ibintu byabo bimwe bimwe bisha nkuko uyu mwenegihugu abivuga
kibazo cy'amatara dufise cyavuye kuri circuit ari nka mu 18 ere tumvise ama pure ameneka ijabe gyose gya gatatu afa mabarabara ashika ane twato buza matara bitu ya sirkwi bavye kurusinga ngwa regi de zone nyene ipotokira haruguru baravuze ngo ni transfo yononekanye ibenshi bahombe ya televiziyo yacu yarazigiye ama konjiratere ama DVD mbena masharje n'ibintu byinshi
uyu we avuga ko ruhombo ari runini batinya gucomeka frigo kugira ibintu byabo ntibishe bagasaba leta ko iyo bigira ico kibazo bakagitorera umuti
twagira nkatwebe nka tudandaza nka n'ibintu bikanye ibintu by'amatari yawe turasanga yaciye apfa kedusaba yongorane yuko bora gukora ibisubire kuba
ivyo biruko mu gihe n'umuyandi makartie amwamwe ageze igisagara cha Bujumbura ico kibazo kicibonekeza
ngo igera ku ijana y'abatwa iba ku mutumba gihungwa ya mbere komine gihanga mu ntara ya Bubanza yahawe imfashanyo byatanzwe n'umuririmbyi David Nduwimana mu gufasha kwitegurira mu guhimbaza umwaka mushasha ni nkuru ya Nakimana Jules Verne
ya miryango y'abatwa anini baba ku mutumba gikungo ya mbere muri komine Gihanga intara ya Bubanza bakemanya bahawe kagizwe ni toni imwe y'umuceri toni y'ibiharage umunyu uboyi isabuni igitenge ku muryango umwumwe ibirato impozo n'ibindi waserukiye David Nduwimana yatanze iyo mfashanyo yaramenyesheje ko babikoze kubwo umutima w'urukundo kandi ari no mu ntumbero yo kubifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha
umunsi mukuru wa Noel usigura urukundo usigura amahoro usigura ubunezero ku bantu bose rero hamwe natwe twaje tuzanya kugakemanyi kugira ngo dusangire umunsi mukuru wa Noel turi kumwe kugira ngo tunezerane
mukuru wa Buramatari ajejwe iby'imibano akaba yarashimye cyane kubona iyo miryango bayigarukiye ko kuko ibayeho nabi
ni ibintu byiza cyane kubona hariho abantu baciyumvira yuko boza gufatanya nabantu bamerewe nabi kugira ngo babazaniye agakemanyi kutwa Noel urabona yuko amukagwe masanzwe ari ahantu hari izuba ryinshi mwaho mwaciye hose mwabonye ko atabiterwa biriho abantu bataratera nubwo bararimye ubwizuba habonetse rero umuntu aza kwiyumvira ko yoza kwifatikanya n'aba bantu ni ibintu twakiriye neza cyane biranezereye kandi bigatuma n'aba bantu bagira icyizere yuko bashobora kumara kabiri mu gihe n'ubatamvura bararoma
uwo mutware asaba n'abandi bafite umutima w'urukundo gufasha kuko ngo gutanga bizana umugisha
umugwi wa New Star ufatikanije n'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi batanze ibirego mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko kugira ngo uwo mugwi urenganurwe kubwa Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu ati ivyabaye na kamaramaza ni nkuru ya Arlette Mugisha
none mukwanka irava kubwa Bukeramerance yararongoye umugwi wa New Star ati kuva tukigenda nitworohewe gushika ivyatubaye ko bibe
tugishika y'umunsi wa mbere niho hatangiye kubera ikibazo kuko hariho ihoteli yitwa Olibi yateguwe na Federation Internationale ya Basketball ni naho twateza gushikira bari bafashe n'ingingo zose zikwiye kugira ngo bashe gukingira abakinnyi mugabo tugishikayo twasanze iyo hoteli itaraba pre itarategurwa neza baca badutwara mu yindi hoteli bavuga yuko yoyo itari yateguwe ikibazo cya gatatu rero bategerezwa kubanza gupima kandi abatumirwa bakomeye acha dusanga muri bamwe iwacu muri New Star bari batubwiye ko arwaye test rapide ya mbere yerekana yuko imbere akomeye yerekana kandi ko na mariki akomeye yerekana ko n'uwo wita Forestier Gael nje imbere nawe akomeye tuheza turavuga ati none byagenze gute ko tubona umwarimu wavuze ko ari positive ubu nawe ari negative cyangwa logika batanu basigaye baca mu kibuga baragira ishema baritegura icyatangaje ni uko ikipe bari gukinana ntiyigeze yongera mu kibuga
Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ati na kamara maza
bamaze kutubwira ibyo byose byabaye twagerageje kuvugana nabo turavugana n'abandi batwara amafederasiyo ariko icyo twabwira na kamara maza
nta tegeko na rimwe twebwe ridufata ryo tuma dutegwa ko la president de federation nago mambwira dukurikira narabaye nongenda babara nongenda babara kubera iki nababaye ça faisait 6 ans u Burundi butagiye kuri plateforme internationale au niveau du basketball jase tugisubira ko dusubira mu ngomezi nyinshi cyane ibugo byose bikabikemera abantu telefone avuga ati rendez-vous bimeze neza hanyuma ukazubona umuntu agwaye forfait takinye wagwaye bitakuvuye ko hanyuma kandi muri ko kugwara ugasanga nimwe amanyanga twebwe twabonye n'abasinyemera ko wagwaye n'imini bibirahera ko twitwaye kandi twiteguye no kwitwara gusumba aho twageze
Ngomenya ko bamaze gusohora ibirego kugira ngo uwo mugwi uzorenganurwe.
Muririmvyi kazi Natasha Ngendabanka yarahatahukanye kuri uyu w'Imana uheze udushimwe tubiri mwihiganwa Hip Hop Music Awards. Nayo ikigo ndangakaranga c'abafaransa IFB caratanguye igiteramo co gushigikira umuririmvyi kazi Laurette Tetero mu kumutora kugira azoshobore gutahukana agashimwe gatangwa ni radio y'abafaransa RFI bise Prix de Découverte. Ni nkuru ya Ange Negrita irakoze.
Ryari iteka ridasanzwe ku muririmbyikazi Natasha Ngendabanka igihe yatahukana ubushimwe bubiri mu ihiganwa ryitiriwe Hip Hop Music Awards. Ubushimwe nabwo bukaba bwitiriwe East Africa Super Hit Category. Igihiganwa rikaba ryari ryitabiriwe n'ibihugu bitanu arivyo Uganda, Burundi, Kenya hamwe na Tanzania. Nayo igiteramo categuwe cyo gushyigikira umuririmbyikazi Laurette Tetero cyo kumutora kugira ngo azotahukane agashimwe gatangwa ni radio y'Abafaransa RFI ku categuwe mu ntumbero yo guhimiriza abakunda umuziki w'u Burundi mu kumutora ku bwinshi nk'uko bivugwa na Elvis Nikuze asanzwe ari mu babiteguye.
Kino giteramo ni uguhimiriza abantu yuko botora Tetero Laurette kugira ngo nayo mahirwe kubera basoma yuko abantu bamutora. Ni ukuvuga bashoboye kumutora Tetero yashobora kuronka amahirwe yo gutwara Prix de Couverte kikazaba ari ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu. Ntumbero n'umunsi niyo kurondera ukuntu tumushyigikira abantu bakabimenya yuko ari muri iyo Prix de Couverte kugira ngo bamutore.
Arongera akavuga ko hari n'akamaro kanini mu gihe yotahukana ako gashimwe.
Hamwe yuramuka atsinze byo bari ibintu bikomeye cyane ku gihugu cyacu. No kubandi baririmbyi byo tuburira cyane imiryango cyane cyane gose no bivuga pana kuri jewe cyangwa Tetero gusa no kurundi rwaruka ruzoza mu misiri imbere byo bari byiza cyane nkaba nizeye kandi yuko iri higanwa arashobora kuritwara.
Mwamenya ko icyo gitaramo cyari cyitabiriwe n'abaririmbyi batandukanye kandi gutora bikaba bisigaje iminsi ibiri gusa.
Duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire abagenzi baje bafashije mu buhinga bw'ibyuma. Shimire Jules Verne yari yahagarikiye. Namwe mwese mwari ko muradukurikirana ndabashimire cyane. Murakoze.